Abin duniya bai damu na, shani duniya bai damu na, asadan nukura bai damu na, kiyayen duniya bai damu na, ni ya haya ranan da zanin kwanta, annun daman ranan nike makuka.Sai dai ranan da zanin kwanta, annun daman ranan nike tunani.